شقا Samri way they, nafta mi kana samri way say.